bafruits abangebengibona into itshela yona leyo usishayile iflop because amajita amaningi ayigoqa kanje uvuka ngomuntu omusha erese ethize ugqoke oqala ugqoko kwesibili okwesithathu uhamba ngenyawo anichekele anihlolele sinale yanto yefate ukuthi hayi ngoba sengiyamazi sengiyamthemba yila nithelelana khona ngezifi la ugula khona ingculaza yamanje kayisafani yaqala sebekwazile ukuthi beyibambe ungabonakali uma ukuthi uyagula kudala thina hlotmane sikhule uma wengampela umuntu enciphe ezace kube ngathi umoba amahlotmane bengasifihleni ngalento ngoba bekwazi ukuthi kumele sichazele ukuthi kwenzakalani razi kwanje wancipha ngale ndlela amarazi besitshela ukudalela amaflobhesi washayela u-1 no-2 no-3 ukuvuka ngabantu because mangabe amajide evuka ngamacheri akubiza ngenhlanhla lokho inhlanhla engashintsha impilo yakho yonke u-3 minutes obumnandi ongashintsha the whole life impilo yakho yonke ingashintsha ikiriya yakho razi ungabuya
nesinayi awuphinde
uyikhiphe leyo nto razi ungabuya nengane ngokuthi nje besibambe leyo 2 minutes ukuthi mhlampe bekuyisemnandini because amajita afuna ukubuye lokushini ezoyivuma ukuthi indawo nendawo engiyihambayo ngivuka ngomuntu isikhathi siyahamba siyakhula ngizokhulisa iy'ngane sekumele uqale impilo sekumele uthenge umuzi sekumele ujabulise umzali iy'ngane eziwu-5 eziwu-6 awukho nsempu uma ukuthi uney'ngane ey'ningi akubona ukudoda ukulodu uqhamuka namantombazane owashintshanisa esikhathini samanje uyayibhayizisa sinawani vuka ngomuntu umkhande uyitsoti wena wena ufake intshayelelo ukhande umuntu wakho umfake endleleni umkhulise yena ukwazi ukuthi ubheke iy'nto zakho uyibeke khona
ensayidini
uyena umzali hayi le nto yakho lodwa uhlomeka usunomuntu owu-straight uhambe ulala namantombazane ungagqokile uzokaeaini
ngiyakubona nokulala namantombazane ungagqokile esikhathini samanje futhi hhayi nokuthi esikhathini samanje siyazi ukuthi vele mangabe ungene ocansini nomunye umuntu lokho kuhambisana ngisho nanokomoya njalo njalo yabo into kuyena uchaza ukuthi isoul yakhe isichaza ukuthi futhi isikuwena usivalelekile ey'ntweni ey'ningi ngeyokuthini awumazi ukuthi ubani unani unamabhadi
akekanjani
uhambe ubutha yonke
intoasengiyalelangamantombazane amanye uthola ukuthi mhlampe kwaba nebhadi kwakhuphuma isisi kwenzekuwaneu uzolala nomuntu ongagezile ongazenzile intozakasikholelwe into ey'fanayo mhlampe kuba ukholelwa kumthandazo nikholelwe into enje esizulu abanye abafethi bangqongqoze ey'ndaweni ey'thile behambe befesa uhambe ufesa kade ulele nentombazane ngesonto ubuye bumnandini uyakwi-interview awugezile awunayo leyonto ngoba phela phethe ingilo simele ishayise uklini ayikwazi ukuhlala endaweni engcolile uyayiklina uma uyitsotsi ngaso sonke isikhathi awuhlanyiswa yile nto plami uma ukuthi uya-understanda njengeyitsotsi ukuthi leya process ye-intercourse iwu-5 to 6 minutes and mase uqedile ukuba kuyona the whole feeling iyashintsha ubuyela esimweni so ungalodwa ushaya amaflobhu ngo-5 minutes ongashintsha impilo yakho yonke usunesifo usunengane obungaqondile ukuyenza ngenxa yepleasure ngoba phela razo uma singena nala mantombazane endlini siwatshele ukuthi sifuna ukuyokwenzani nawo amantombazane aphusha le yanto yokuthi nawo uma engabe ephusha le yanto aphusha le yanto yeyihindi sidlule endlini sisiyola le jakethi sisadlulela phambili uma sifika endlini kuyathintwana la akekho ofuna ukutshela omunye ukuthi kwenzakalani uma yisista uma ukuthi naye usekuyona lento esikuyona njengamanje akasafuni ukureacta ngendlela yokuthi nalela but before kwenzele lento awubheke u-1 no-2 ukuthi ukhona ngoba amajita anokushiwa yinombolo wena atshatha uthole ukuthi ashiwa yinombolo kumtshela umuntu njengamanje la endlini kuzokwenzeka u-1 no-2 i-condom drazo uma yilapha edrawini ngihleli la embhedeni nomzala it's 5 kilometers away uma uyitsotsi ukuya lapha edrawini
yoplastic
so leyo 5 kilometers wonke umjidi uyayigoqa isibindi obanaso ukuthi isibindi uyabulala isibindi uyaphilisa emva 5 minutes siyayisola ngoba into ozoyenza uzobe ukuthi uma ngisuka kuyona leya condom lapha uma yisiswa ngizobuye
sebuyeinqondo
uma ebuyele endlini kusho ukuthi sengiswebile kahle kahle la into isukeisuyibele ulwela iwini razo engayona iwini engaba i-regret manje ngoba lo muntu uzobade ulwela iwini manje uma sumshayile usuqedile ukumshaya sekuyiluzi useyakulandela usekutshetha kayanga esikhathini usekutshetha kayanga kephi usukhulume ngazi ukuthi manje awazi kwenzakalani kanti ubukhona isituation nawo amaseyisitera awafunda ukukhuluma uma ukuthi uyambona ama-intentions omjida mtshele udalela bethu u-1 no-2 kanje uma ukuthi uzokwenzeka u-1 no-2 mtshele ama-details musani ukusaba ukubuza oplastic because le zinto yigulisa nini raza ukwazi ukushaya abantu abawu-3, 2, 3 ngoba phela benza njalo lova mayamani bebefuna ukuvuna ukuthi mina nginabantu abawu-3 nginabantu abawu-4 endaweni yokuthi nginabantu abawu-5 endaweni yokuthi ubuye nesinayo ubuye lodwa uyigoqa ukuthi nomuntu owu-straight endlini uzogulisa wena uzogulisa no-straight usifaka sonke enkingeni siyabulala-ke isinayo samanje sidlana kancane niwatshele ama-2K ngawagoci labaphethe abaney'ngane abayazi i-grind okuba ney'ngane usamncane ungakwazi ukwenza izinto musane ukufihlela iy'ntwana ningalodwa niyivuma niyibiza ngabashayi baso nibenazi ukuthi
lezibukile
ngenehlathini
itshele intwana mfethu
Captain, I'd like to wish a birthday for umuntu wami oyazalwa
namhlanje. Oh, happy birthday, madam.
happy birthday Queen. Phela tshata mina futhi noma ngiqhamukela ukushina ube nawo la yini. Ine flow ngakho kodwa mangazi Queen ugwane.
Oh la kaphe.
Afisho ukuthi kodwa nawo la yini.
Kodwa nawo la yini.
Inwanu lalela ufuna ngami uzothola ngami.
Inasi
isigele ube nawo la yini.
Yebo.
Ngikhulela entweni ngihlalile namajita ngizenzile izinto nolova ngabamba ukuthi labo la yini abamasha. Angikaze ngigange razo
phili. Akwafiki 30 kodwa ulobolile
phezulu. Ngise ngigugile ugwane. Hayi omunye uzokuhlomekisa because benza kanje bekutshela amanga razo bethi njengoba nithintsene lobolana nishado kusalayo nizohlukana akekho umuntu oyesikoleni eyangekhono lokuthi uzofeyila uzani manje ukuthi nisilimaza mesifuna ukwenza izinto ezinhle ngoba nijwayele ukwenza ukuhle
bona kaphela
sikufuna kanjani.